What's my music?
Don't kill me, please.
Ndidziweni akuti ndinagonja nanga bwanji ndiripobe dzifuseni mumati sindimata nanga bwanji mukutabe dzidabweni mumati sinwamata nanga bwanji mumawopwa choti mudziwe sindidalira guru sindiwopa dzipona ineyo ndichilango wali yense osafuna kusiya zoyipazo sindiko ndelanga kale olungama ndikafuna ndimameza ndine wankaza mana wanasibeko ndineso ndinatenga apolisi akuona sindiwopa kuti ndo Gaddafi ali kuti dziyankheni awiri okondana ndimatengapo wamodzi otsala kumusiya misozi akulira sindibvaso nechisoni kwatukusitidzadza ndine imfa ndidziweni ndimadza ngati mbala ndilibe solo chisoni ndimatenga ali yese ndine imfa ndidziweni ndimadza ngati mbala ndilibe solo chisoni ndimatenga ali yese ndine imfa ndidziweni ndimadza ngati mbala ndilibe solo chisoni ndimatenga ali yese ndine imfa ndidziweni ndimadza ngati mbala ndilibe solo chisoni ndimatenga ali yese ndimakhala ndela lotchedwa mfumu edzi mboma la matenda athupi lako lonse ndili nazo mnyanda njira zokutengera iwe pakuti sindiwopa ngakhale nkhope yako kapena chuma chako mwinaso mapuziro ndi ine uchenjere ukatsata zoyipazo tsogolo lako latandidza bwera kwanu konko ndanena ndine mbala maso adzafira nkhope kugwa pansi mitima yawo manta ine pendi kuonera chokumudwitsa ndikabwera ndimatenga sana mila wapabanja sindimvaso ine chisoni kwatukusitidzadza ndine imfa ndidziweni ndimadza ngati mbala ndilibe solo chisoni ndimatenga ali yese ndinatenga klesi ndinatenga matafali kenaka vik mali kuzabwera pomali kenaka mafunyeta oh rest in peace ndine imfa ndidziweni ndimadza ngati mbala ndilibe solo chisoni ndimatenga ali yese ndine imfa ndidziweni ndimadza ngati mbala ndilibe solo chisoni ndimatenga ali yese ndine imfa ndidziweni ndimadza ngati mbala ndilibe solo chisoni ndimatenga ali yese ndine imfa ndidziweni ndimadza ngati mbala ndilibe solo chisoni ndimatenga ali yese ndine imfa ndidziweni ndimadza ngati mbala ndilibe solo chisoni ndimatenga ali yese ndine imfa ndidziweni ndimadza ngati mbala ndilibe solo chisoni ndimatenga ali yese ndine imfa ndidziweni ndimadza ngati mbala ndilibe solo chisoni ndimatenga ali yese ndine imfa ndidziweni ndimadza ngati mbala ndilibe solo chisoni ndimatenga ali yese